oluor mara chendo mara odak dhi wuoyo to gima atemo wachone ni Raila e jatelo mar coalition miluongo ni Azimio. Chama te mani Azimio go gin gi haki mar romo gigolo pachgi mokwongo nikech ok gin nyithindo. To bang' golo pachgi no to Azimio luongo bura maduong' to gibedo piny to gipenjore iwacho kamae watime nadi, ng'ani wacho kamae titime nadi, to gigolo paro achiel. Ang'isi mulo ni Kalonzo miwacho ni oluor no ema notero ni Nadco mokawo ripot tero ni Ruto State House. It means no kuno luor. Gima kelo tabu kae en ni nyaka wach manego nyithiwa gi, gigoyo nyithindo gi, gi abduction, mima kama kanya tenga to lal completely, tino ngi mtaro koto, nyaka rumu. Kama no, kere nyo tiko wach mani mako nyithiji tinde go, gutino ni, korumo, koko bedi nyala rumu mayot. Omeyo nyaka kere ma Kenya, wug oko, mo land ni jomose nego nyithindo gi, mose abduction nyithindo gi, iteri koto. Kendo koto ka ugino mapio pio, mondo jopinyo ni result, nkiche kima hinyo Kenya kae, eno economic sabotage, togi judiciary failures. Ma kesa chiel maja dhier, itime within a short time, situwe. Kesa maja moko, biro kawo higni prangwen, kana ukwalo 40 billion ma Kenya, kesa kawo 40 years, o chabo moto, ma kesa lal kamano. Magi mnyaka systems, mnyaka router lossy, systems. Ewe na iwa gino mulo gini, mulo miu baba kwa mu. Systems gito loste, okenena bao telo. Kenya dono lost systems magi telo. My economic management dhika mai. Bunge nikichekegi. Senate nikichekegi. Judiciary beringo na lahinde maonge weche ma corruption gi. Corruption nego Kenya. Emo miyo nyaka GNZs wug oko. Mangezi jo Kenya. Kana ne unbele kae to ne uluor nkeche ninyalu maku unyalu negu ginkoro gi wuok oko. Kori it is us as a party mar ODM. Majako muwuoyo kwa niyaba mar ODM kawacho ni serikal uinego nyithi Kenya. Kawuru bang mairu mu ibunyo kazi mibe chako wacho ni nyaka nego nyithindo chung. Ibunyo kanyo ronyo nga Sifuna wacho ni police commandant wa Nairobi. Otugo kadisi mako mag ukabela. Nikeche bine owa ikabela ma rais wukie. Koro diligiji yu moma defend wudigi. Kar diligiji kaluwa chik mare ma police. Tumayi mjoka yoku mokongo. Chakre sani nyako bedi pinyi mwange nito serikal mwangoni. Jumati ya serikal ginjedi. To kabila ni ogolo jedi. Tangu mieni kamano. Kata kiwe machon. Chaka chaka nyaka nye ruto oje power. Ichaki kipolise. Idhi yo army. Idhi yo warders. Ibu nonga puko kinti mdo nga besa.
Meneno na kamago okete ya team to nyalo chungo nga nyuma kamago. Nikiti nga nyuma kama chalika gima. Ka otiek ma tomoro kitusha kumienjo. Kumranyisi kano wache ni jaten penye. Golu wa joten migipu golu. Uchakumienjo moro. Golu wa ma uchakumienjo moro. Sani kineno kwa mna hashtags gini.